Mama nyabu.
Double action.
Wawa wa.
Double action.
Mama nyabu.
Double action.
Wawa wa.
Double action.
Mama nyabu.
Double action.
Wawa wa.
Double action.
Hands, mama nyabu.
Double action.
Here we go. Here we go. Here we go.
Wawa wa.